Yeah, I can see that. Oh, inasaidia pia bado iache kufade. Oh, now. Hai, asante. Na wewe unaishwaje? Hebu kujua jina yako. Tumia pesa za